What's up, gaming?
Så snyggt! Det var så snyggt!
Hell yeah! Motherfucker! Hell yeah, motherfucker!